Wei yɛ fo yɛ mmaa no mu yɛ mmaa no mu obi wɔ hɔ a ɔwɔ challenges sɛ sɛ ɔbɛka no ɛyɛ anaa ɛyɛ ne failure ɛma bebree ɛfɛle nti mekyerɛ saa ade wei na yɛ nyinaa yɛnyɛ sɛ bia wowɔ white na nsuo bi ɛyɛ a nsuo bi ho na nsuo bi ɛregu na ɛka anaasɛ scent ɛreba wo ho yɛ saa ade wei fa ma me saa nneɛma wei nyinaa ɛto bɛtwa kɔpɛ ɛyɛ pɛprɛ pɛprɛ wonya pɛprɛ na wapɛ ɛyɛ hwintia hwintia no wobɛpaepae na wayɛ seed ne nyinaa de afirim seed no wonwu so na ne hono no wode bɛka ɛyɛ pɛprɛ no ho hwintia no ho ebinom frɛ no prango crops prango saa na sɛ nzima wɔ sɛ 24 frɛ no prango ɛyɛ pɛprɛ no na wode hwintia hwintia no wobɛpae na wayɛ seed ne fim yam ne nyinaa woyam a ma ne fefe kɔfekɔfekɔ ne bɔ ne nketenketenketenkete wopa wobɛtumi de ahyɛ kɔte mu na woainsɛte yɛ ne 7 na everyday bi a woainsɛte woyɛ a first day a wobɛte nka ɛbɛhyehye wo kakraa second day wobɛhu sɛ nappings no ɛba fo ɛbɛsiesie w'ahemfie hɔnom ama wo bɛɛ sɛ akwaraa a yɛawo no ɛnɛ ne deɛ saa na ɛte pɛpɛɛpɛ nti yɛbɛ mmara kwa me baa hɔnom a n'ani bɛgye n'ani bɛgye.